turabahaye ikaze abakunzi ba Jeune TV, mwiriwe na mwaramutse aho muherereye hose. Karibu karibu, ndabakunda cyane, nanjye ndazi ko munkunda, nuko rero ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nuko rero uno munsi nifuje kubasangiza, benshi barayizi abandi ntibayizi. Iyo rero ni kirungo bita teyi, benshi barakizi. Nabonye benshi bambaza mu makomantere ngo mbega teyi niki, ngo imeze gute. Nashatse rero kubereka teyi ingene imeze, muraza kuyibona muri video yanje. Ndabereke teyi ingene imeze, nimwayibona mu isoko mumaze kumva akamaro kayo, ntimuzosubire kureka kuyigura. Ni kirungo kandi n'umuti ukomeye cyane. Nuko rero teyi canke romarin mu kinyamazuru canke rosemary mu Congereza, ni kirungo kizwi na bake kandi gifitiye akamaro umubiri wacu benshi batazi. Ubu rero reka turabire hamwe akamaro ka teyi. Nuko rero cya mbere, teyi ituma uruhu rudasaza, rugahorana itoto. Umuntu afata teyi yama asa neza, afise umubiri urembye. Teyi kandi ituma amaraso atembera neza mu gutunganya umubiri, bigatuma ikorwa ry'uturemangingo dutukura, bigatuma abasoda b'umubiri bakora neza. Teyi kandi ivura kumeneka ku mutwe w'uruhande, ariyo bita migrene. Iyo rero yifata neza iyo teyi, waba ukoresha amavuta canke wayitetse ukayinywa nk'icayi, benshi banywa nk'icayi. Iyo umeneka uwo mutwe biraheza bikagufasha mu gukira vuba cyane byihuse. Teyi kandi isanzwe igwanya umunaniro, abantu usanga bafise ngira ngo fatigue, ugasanga uvuye mu kazi warushe cyangwa uriwe mu bindi mu bikorwa bitandukanye, ukumva ntawe ikomana hamwe. Ufashe teyi biragabanya umunaniro kandi inavura na stress, guhangayika, kumva nyene ibi urushe n'ibintu. Ego, murumva rero ko ari umuti mwiza cyane. Teyi kandi ku bantu bagwaye umushishito, ariyo estoma, ituma bakira kandi ivura no kuribwa. Murazi ko umushishito, ariyo estoma, ujyana cyane. Rero ufashe teyi ukayinywa nk'icyayi, ukayiteka ikabira, ukamimina, ugashyira mu itasi, ugaheza ukanywa ari akazuyaze, bituma estoma idasubira kukurya, uburibwe buca buhera. Kandi teyi ituma umubiri, hari abantu bagira imibiri ibyimba, usanga babyimbye amaguru, ugasanga babyimbye mu ngingo, bitewe ngira ngo n'indwara yica nk'iyindi. Je narabonye n'abantu babyimba amaguru ata ndwara bafise, ngo ariko bameze. Rero iyo ufata teyi bituma amaguru abyimbuka, aho byimbye hose bigabanya ububyimbuke n'ingoga. Kandi murumva ko naho urwaye uri kuraribwa, ububabare buhera vuba. Ikindi, teyi ituma umuntu nk'abandi bantu banuka bamota nabi mu kanwa, murabibona ahantu usanga bahumura nabi mu kanwa. Rero teyi urayifata amababi ukayateka, ugashiramwo itasi imwe mu gasafuriya kujya bateka icyayi, hama amazi akabira arimo ya mababi. Amaze kubira ukamimina neza mu itasi, hanyuma ukarindira bigahora ugacha ufata ya amazi ukabundika nimaze ko mubizi ugashira mu kanwa ukugara umunwa murazi kubundika ibyo ari byo kubundika kurya umwana abundika ibyo kurya ntahekenye akabigumiza mu kanwa atamuvuma nimwe ari karagira kubundika rero nuko bivuga ucuyifata ukayinywa ukayibundika mu kanwa panda 5 minutes ukarindira iminota 5 ubundika umera nkududubiza uraba hejuru ududubiza hose kugira ngo yateye kure mu kanwa hose hanyuma 5 minutes ziheze ucira hama ukibrosa kujya kuntu sanswe ubikora imisi yose cyane cyane rero uwo bikora mu ijoro kubera mu ijoro haje bazina amabakteri mabi nakunda kwinjira mu kanwa byiza rero uwo cubikora mu ijoro cyane bigushobokeye uwo bikora mu gitondo no mu ijoro ugacubikora rero gatatu mu isomene gatatu burindwi nukuru uzosanga usigaye umota neza mu kanwa usigaye umeze nk'abandi bantu ntuzomeya n'ingene byagiye umva ko teyi rero dufitiye akamaro kanini hama teyi kandi ituma ubwonko bukora neza bituma ubwonko bukora neza kandi teyi haba no ku bana bakiri bato abana biga haba no kubasaza haba no kubakuru idufitiye akamaro twese kubera teyi ituma ubwonko bukora neza igatuma umuntu atibagira ukaguma wibuka ufise cerveau ikora neza nyene ufise memoire ikora neza utigera wibagira hari abantu benshi bibagira ngo nibagiye iki narabonye je n'umuntu yibagira iyagiye ngo nibagiye ngo iyo ngiye cyangwa ngo nibagiye ico nje gutora ico ngiye gutora hajya ahantu nuko rero umva ko teye abo bantu yo bafasha irinda kwibagira kandi na cyane cyane kubageze mu zabukuru bituma ubwonko bwabo butibagira ibyo babonye kuva bakiri na bato gushika murumva ko teye rero ituma cerveau ikora neza iguma yibuka urumva ko ituma twibuka yego nuko rero murumva ko no nabageze mu zabukuru ibafasha cyane ibarinda kwibagira hanyuma kandi teyi ituma bana nk'umuntu yavyimbiwe yariwe n'inzuki canke yariwe n'ikindi kintu canke watsitaye niki teyi ituma ahantu hababara ubabare bugabanuka ushobora kuyinywa washobora kuyinywa ushobora kuyisiga amavuta amaze ko ari amavuta ya teyi hari n'amasabune menshi arimo teyi rero urumva ko uyikoresheje uyinywa muca nk'icyayi canke ukayikoresha wisiga nk'amavuta urumva yuko ububabare buhera vuba cyane kandi bigatuma bihera kandi burundi nuko rero ikindi teyi irinda kuvyimbirwa cyane cyane je nabonye abantu bavyimbirwa nk'abantu hari abantu bafise bari allergique bakajya nk'ivyo kujyo kubona barabyimbye barabyimbye umubiri wose ne wariwe n'inzuki wariwe n'ikindi gikoko canke watsitaye ka umva ubabare ushobora kugira ububabare ugasanga ukora byimbagana umubiri wose rero teyi ucifata amavuta yayo ukayisiga kuvyimbirwa ntibisubira kandi naho wamaze kuvyimba ucuvyimbuka kuvyimba ntibisubira kandi ucuvyimbuka vuba bwango kandi murumva yuko te uyikoresha neza bituma n'uruguma rukira ariko ha ukoresheje amavuta ya te hama mugabo rero twavuze akamaro ka te ariko rero hariho abatemerewe kuyikoresha teyi hari abantu batemewe kuyikoresha bobanza bakaja kwa muganga kubaza neza abadamu bibungenze isiviza kuyikoresha utabajije muganga cyo kimwe n'abafise umuvuduko w'amaraso munini ariyo hypertension aho rera abo bantu bemera gukoresha teyi kubera ibiri muri teyi ntivyemerera abo bantu bari muri iyo mice ibiri kuyikoresha kiretse babaje muganga naho nyene nk'umudamu yibungenze akoresha teyi ntashaka kunywa yonyene acavanga n'ikindi ari nk'utuyane canke n'ibindi cagashiramwa amata ntashobora kuyifata yonyene nuko rero abakunzi ba Janet TV murakoze cyane aha rero navuze ibi bintu by'akamaro ka teyi nuko rero ngira ndabasubiza niko ndabasubiza abanywanyi banje bambajije ngo teyi niki ariko nigisha akamaro kayo ndayiteka habaramaza ngo teyi mbega niki teyi rero nivyo wumvise nico kirungo kandi urumva si kirungo n'umuti ntimunzo yibone mu isoko rero ngo muyireke haba kubato haba kubakuze murumva ko twese idufitiye akamaro kanini cyane ku banyeshure bituma mwibuka byose bituma memoire ikora neza memoire ikora neza ubwonko bukora neza ubukibuka ku banyeshure rero murumva ko ari ikintu gikomeye cyane kubana bakiri bato kubakuze ndetse nabageze mu zabukuru kandi teyi rero ni kirungo kiryoshye injya cyane haba ku muceri haba ku biraya n'agasose bituma ni kirungo kimota neza cyane gitunze kurya bimota neza nuko rero iyi video ndayiberetse ndayivuze kugira ngo nsubize abakunzi banje bambajije ngo mbega teyi niki teyi rero ni muyimenye niyo muca muyibona kuri imaje murayibona ni kirungo muca mukibona ingene kimeze gikunda kuba ahantu mu mboga ajya bacuruza imboga bye vy'ama poivron poiron amasereri hajya bacuruza za beterave ahantu mu mboga teyi uca uyibonayo ntuzo yibagere rero uti mpereza gateyi kandi teyi irazimutse cyane izijana baguha teyi ijana baguha utuntu twishi duti twishi ukoresha rero haba ari mbisi haba ari yumye yaba ari nifu ntafu ndabona mugabo bikora neza kandi byose bikora cyo kimwe ariko ibintu naturelle bigisoromegwaho nibyo byiza mu bisanzwe nibyo bidufitira akamaro ibintu by'amapudre urumva biba byaciye no mu nganda jewe sindabyizera cyane nuko rero agateyi ko kagura ukagashyira mu mboga ukakanywa mu cyayi urumva ko ari umuti ukomeye cyane nuko rero bakunzi ba Janet TV ndabakunda cyane bakunzi banje nanje ndazi ko munkunda nuko rero abatarakora subscribe muyinkorere kugira ngo ama video yose ndoza ndashirako muzoze muronka notification hakiri kare muyabone abashikira ubwa mbere hama abayikoze nawe Imana ibahezagire ibongere imigisha ndabakunda cyane munkore share na like muje no muri comment mumbarire teyi mwayibonye mwabisone akamaro kabyo kayo nabazi bindi nabaza kandi kamaro ka teyi mukavuge kubera icano yanje niyo kungurana ubwenge kujya mutunutundi
kubera harya no gufungura ikintu taza kamaro kacyo cyo ukabona ikintu mu isoko ntukigure kuko utazi akamaro kigufitiye mu mubiri urumva naho ni ngorane ni byiza rero guteka ibintu gufungura ibintu tuzi na kamaro kavyo ntidufungure byinshi ngo have bitumerera nabi kutamenya kubera utazi akamaro kavyo nuko rero ndabakunda cyane tuzosubira muri video izakurikira. Bye bye.